marka hore suliya shway albaabada ka koonayn nambar ka nambadana u dhawaa laakiin imaka xisada badan bay dhaaf jiray casharadeeda way saameyn jirtay toddobada cashaa maqanahay kadib marka soo noqdo xiisado badan baan garan waayey jiray ma maqnaado toddobada cashaa.